Alright, so yeah, baby, ngizokushiya ke manje because i-delivery yethu yokuqala iseDanson.
Anje, kodwa bhe wabona ukuthi ingozi nje lomsebenzi wakho sefedile. Sibuka nje ibhamu, buka.
Hawu baby, siphila ngawo nje lo msebenzi lona. And futhi nge-armed, khululeka ngizoba right.
Okay, yeah, baby. Uhambe kahle,
sikhona. Ola, ke ushafa
ile aro sak.
Yeah,
okay. Yaphandle. Hello? Ungezayo manje alisehambile loyo kodwa ufika ya like after an hour so yabo after an hour nje lapho okay alright so Athanda
Let's get it on. Ungangitshela ma futhi ukuthi leli bhubu esilakhe lidubula nalo.
Ngasikubonile hawe ma.
Futhi usuke wenzenjani?
Ngicela ukhumule ujini wakho yes khumule ujini wakho manje yes
oh shit hayibo oh nawenze njani manje ugayi wakho
okay baby yabona manje ngicela umflashe lo yes wena mbuke straight mbuke kodwa ngifuna uyibone umflashe wavukela kwanwa biyashitha mfana buka lapha